Nā, kei te whai waiwai te pētihana e karanga ana, kia tangohia te tohu tā I a Bob Jones. Nā tētahi New Pepper, ngā kupu whakatoihara kaikiri hoki a te tangata whai rawarā a Jones I whakaputa hei pānui mā te katoa. Ahakoa kua ukui ia e taua New Pepper ara e te NBA I nāianei, kā re ngā kai kōkiri I te pētihana I te tuohu. Kei tā tātou tū te tōranga pū kei a Eruera Rerekura, te roa ngā atu.
E mōhio tia whānui tiana a Bob Jones, moana tau kupu. Engari, ko eke kē ia ki taumata kē, hei tā tēnei ringatohu.
Taika, you know, did a wonderful job with his racism campaign around casual racism. Well, this is not casual racism. This is overt, direct and vile racism.
Ā, kei te tātāhia te tangata whairawa e te tini me te mano. O tira, awa atu I te rima mano kua whakatohu I te pētihana.
Kōrero pōrangi ne, kraua haere tēnei tangata ne, tata ki te waru tukau. Ahua pōrangi pē, ahua māwewe.
The problem with Bob is what the rest of the world classes satire, Bob thinks is real.
Hei tā mahi, tangohia tana tohu tā.
Somebody who speaks like that and writes like that should not be a sir in our country, regardless of how people feel about knighthoods or what have you. It is an honour that has been bestowed upon him that recognises him as somebody who we regard as a upstanding, you know, New Zealander who we look up to, and I don't believe that he is.
Engari, kāori etahi atu I te whakai ki tērā karanga.
No te mea, he mahanga kraua Pākehā I whakaaro pērā. Mahanga ngā tangata, mahanga kraua whakaaro pērā. Pērā, Holmes, Gallagher, Leach, and kei te tautoko te kāwana tonu ngā kraua pērā.
I don't think anything that Bob Jones says should be taken seriously. He's like that embarrassing old uncle whose social filter is now broken and he's saying out loud what people, normal people, would keep inside.
Hei tā te kāhui tikanga tangata e whakai ana ia ki te whakatau a te NBR, ki te whakakore I te pūrongo a tā Bob Jones. Engari, hei tāna anō, ki te whiriwhiri a tā Bob Jones me ngā tari papāho ki te pānui I aua momo kōrero, ka tika hoki kia whakahengia rātou e te maria. Ahako I whakakorea e te NBR I taua pūrongo, kei te awangawanga a mahi ki o rātou tikanga.
I'm disappointed that the NBR published that and I'm not sure what happened there that day because I think, you know, again, anybody who reads this is going to understand that it went way too far. I would not have published that myself.
I tuku I mera mai a tā Bob Jones ki au I te ahiahi nei. Hei tāna, e hara ana tuhi-tuhinga I te mahi kaikiri. Iriwere Rerekura, te Karere.